football can make you feel like this.
Thank you. Yes, nuko rero mubibona mwese turi ngaha ku kibuga umuco cy'umuyinga ahije kubera urukino hagati ya musongati y'abakiri bato hamwe na Ngozi City yo mu gisagara cya Ngozi. Rero urukino rukaba rurangiye ku aho banganije ibitsindo kimwe ku kindi ariko bakaba batandukanijwe nangwe twita ama penalty. Ndi kumwe na kocha wa musongati y'abakiri bato reka amazina musabe atwidondora.
Mbo Jenny twakizimana Nikola.
Yes coach Hakizimana Nikola muri turu Perninel mukaba mushobora kwera umugwi wa Ngozi City wakiriye gute ino ntsinzi.
Mbo insinzi kuba waronse insinzi ni ibintu byiza mugaba twebwe intumbero nyamukuru abakinyi bacu baricari bato ko turabategura turabekeje dushobora kuronka abashaka gusimburira abagenzi babo.
Okay nakaye kajambo rero ubwira abakinyi ba musongati y'abakiri bato muri rusange kuko nabonye nabakinyi bakiri bato nabakinyi bakeneye kuregwa nabakinyi bakeneye kwiga ibintu byinshi kuko hari udukosa tumwe tumwe bagiye barakora ubona yuko bagikeneye kwigishwa umupira.
Oya amakosa yaba ni imigwi yo muri Premier Division irakora amakosa aba intumbero yabo barayizi none umunsi badufise abakinyi nga 20 abasanzwe ari abakinyi 30 none nabakinyi bafise hari umugambi wo kubategura ku buryo mu myaka 2-3 iri imbere ikibazo cy'abakinyi muri ekipe y'iwacu kirazoba gihari. Urumva basanzwe bazi intumbero yabo kwa kinye wabonye urukino twagiye katagwa urukino ruhimba nje ndibaza ko atakibazo tuguma tubategura gushikaho ibintu bizogenda neza.
Okay nigikire wabwira abakunzi b'umugwi wa Musonga ati rusangi narya basanzwe bafise abakunzi benshi cyane mu gisagara cya Gitega nigikire wabwira rero abakunzi b'umugwi wa Musonga ati rusangi.
Oya intumbero barayizi inumbero bayizi ntacyo nirirwa ndababwira barazi inkino nyamukuru kare ugushigikira umugwi wabo kuwama hafi kuguma bahotera intege.
Ama ariko yaraba ubona muzogarukira hehe muri kino gikombe cy'umukuru w'igihugu.
Oya nakubwiye sinzi ko mvise mu ntango niko natangura twebwe abakinyi bacu baricari bato tuko turabapima turaba aho bashobora gushikana naho dushobora gukosora ku buryo mu myaka iri imbere zoba dufite abakinyi beza.
Okay reka tugushimire cyane.
Namwe muragize neza.
Kumwe kandi n'umumenyereza w'umugwi wa Ngozi City aho yajije gutsindwa n'umugwi wa Musongati w'abakiri bato ku mapenalti 4-5 ya Musongati. Coach banza utwidondore kwanza.
Abanyitwa niyo nkuru Musa abasanzwe ndi umumenyereza wa Ngozi City ntara ya Ngozi.
Okay urashaka kukubwira ariko badukurikirana ni Ngozi City nkuru cyane ntoya.
Ni Ngozi City Academy.
Okay bo twabonye umugwi wa Ngozi City yajije gukugwamo na Musongati kuri penalti mu gihe mwari mwanganije igitsindo kimwe ku kindi ni mu gihe ari mwebwe mwabanje gutsinda igitsindo ariko baza kukigombora mbega byo byafiriye
biravye mu bisanzwe twari ko turakina neza umupira mu kibuga hagati wari umeze neza habaye rere ntoyi kwera musonga ati nawe yari sanswe rikirakina ni ngubugire gombore kiprofitiraho nyene kiragombora ibona kutugombora ni uko vyabigenze.
Okay, none muramaze kuvamwe muratashe ni igiki ugiye gukosora uravye udukosa abakinyo bagiye barakora n'utwe dukosa ugiye gukosora kugira ngo ubutaha uzokwitware neza.
Asambere na mbere ngiye gukosora kumenyera yuko yaro sinsinzi bamenye ngene bayihagararako kuba tagufye nata cyane cyane ni cyambere ngiye gukosora umugwe bamenye yuko insinzi irababaza iyo utsinzwe urababara bari bamaze nko gusinda ho bari wizeye insinzi bakasha bayikwaka bakari busamaze bw'abakinyi bashe cyane cyane cyambere ngiye gukosora kwanza busamaze banze bubavemo bazakira umupira pana gusamara.
Okay. Nakaye kajambo rero wabwira abakunzi b'umugwi wa Ngozi City.
Umugwi wa Ngozi City no baremesha ko umugwi wabo ni mwiza cyane gose. Naho uraje uri kuratera uje imbere. Ni intambwe nziza cyane gose kuri adokinye n'umugwi wa Musonga ati sanzwe umenyereye ihiganwa natwe bakaba ari amana bavutse ariko bararira uwari bashasha. Nubwira abakunzi ba Ngozi City ko wari wese ahari yorema umugwi ni mwiza cyane ntacubaye.
Okay, katugushimire cyane.
Yamara koze.